ngokwala kunye nawe khawusele ke usithi abaqabanje usibalisele uba uzelelwe phi and ukhulele kwikhaya elinjani.
Amkele lona ngoba seNgcobo, ukhulele eNgcobo, kwasekhala inyanga eNgcobo. Ndikhule phayana ke, ndikhuliswa ngumama wam phayana. Ndifunde khona iprimary yam, then ndayoyigqibezela eMoltino, ndihlale eboarding school. Ndayofunda high school yam eBuckley East High School.
All right. Masibaleke sepha kwintengiso. Xa sibuya sakuncokola banzi ngesakhono sakho.
Star Bakeries zikunika ithuba lokuphumelela lukhulu kukhuphiswano lwe-Bread Bonanza. Mihla le usethubeni lokuphumelela i-R5,000 kwaye ufumane ithuba kwangoko lokungenela kwibasukazi le-R50,000 koko ungenela. Thenga nayiphi na ipakethi yepromotion yesonka se-Star Bakeries ufumane ikhowudi eyodwa ngaphakathi ze ubophe *120*40*50*60# ukungenela. Ukhuphiswano luvala nge-8 kaSeptemba kukho imiqathango. Star Bakeries, lifting lives every day.
All right, kosi kakhulu ke siyabulela kwintengiso. Amkele siyabulela uba ke sithe sakwazi namhlanje ngokokuzalwa. Khasibalisele ke ngoku izoqala nini le yokuba uzibhaqise uyi-actress. Zikhona iimpawu osazikhumbulayo and wamotiveythwa ngubani?
Oh, hayi, uba i-actress ibiyinto endiyithanda kakhulu but ndiyithande ndisemncinci. Kwasesikolweni bendithanda uyenza. Kodwa ke ezixesha lihamba uye ubone uba akukho lula uvese ukhethe uba i-actress because abazali, kubona abazali abanayo loo nto uba basapote into ye-art kakhulu because they believe, kwesikela cala lethu they believe uba i-art uba i-actress uba imoda uba yintontoni is just i-hobby. You cannot do i-art nje espeyisini, uzoyenza ecaleni xa uzowugqibile ukufunda. So ibiyinto nje ndiyithanda kakhulu ndisakhula, bendifuna uba yiyo, bendifuna uba i-actress ndisakhula.
Okay, khasibalisele ke ngoku sezikhona ii-films oye wangena kuzo wa-acta uyavela kuzo ne mhlawumbi ke ndanoba zii-auditions xa zibizwa. Khasibalisele nje zikhona nje amaqonga ubuke wanyathela ku.
Akhona amaqongo bendikhe ndanyathela kuwo. Le acting yam le ndiqale ndiye nayo esikolweni ndayoyifundela last year, and then ndafunda ndayifumana i-qualification yam in performing arts. So this year bekukhona ke ndikwazi ukhe ndibenisesikolweni. Last year bendifokhase kakhulu esikolweni, so this year khona bendikwazi ukhe ndiyenze something. So isikakhulu ndiyenze i-theatre performance, performa e-theatre, and then ndiyafumana ke manje ndifumana izinto ezincinci nje for uba ndidirecte as ndidirecte i-theatre plays. So ndadirecte i-theatre plays and then ndayenza i-series, ikhona i-series endinayo ngoku, ikhona i-series esiye ndikuyo ngoku ekuYouTube ebizwa Yesterdays Are Forever by Art Connection. Ndidirekthile ke lo series and ndikuyo, ndiya-acta kuyo.
Okay. Uthanda mhlambi uba ngumlinganiswa o-acta ntoni kwezi movie mhlambi? Uthande iphi character?
but mna na character ndithiwa ndiyayithanda specifically. Ndine-character, if ndinikwe i-character I can transform to any character. Ndiyakwazi udlala noba yiphi i-character endiyifumanayo.
Okay, lithini iphupha lakho Amkele? Elona phupha lakho uqonda uba wow, yabona ndifuna uhamba ndiyoma kule ndawo ngayo yonke le jeni.
Oh, eyona phupha lam bhuti kungabi actress ephelele apha eSouth Africa, ne ndifuna uba i-actress ekwaziyo like e-international. Ndifuna ukwazi uyofikelela kwezinye ii-movies kooHollywood. Yeah, ndifuna ukwaziwa. I believe ndinento enkulu lapha kum, i-talent yam I believe ikhona for uba ndihilishe abanye abantu. Baninzi abantu abafanele babone apha kum baphile. Like thina sizi-actors but singabo kwangoogqirha but andiyazi nokubengadiva na singoogqirha, siyakwazi ukuthinga sihila ngaphakathi, abantu sibakwazi ubahila ngaphakathi. Depression ihilishwa zi-entertainers. which is the actress and actors and whatever. And then oogqirha bona bazohila inyama. So ke thina siyafana ngathi singoogqirha, siyahilisha, sihilisha abantu, and I believe that banintsi abantu bafuna badinga uhilwa ndim.
All right. Emva kwalona umbuzo siza kunika noba zii-seconds ezimbalwa usiektele icharacter noba ngeyiphi oyicingileyo. Khe sibone uba nyhani na esakhono silapha kuwe. Ndiyafuna utshekisha ungathini kumntu onqwenela ukufana nawe. Mhlawumbi sowune-experience ngoku, sowudibene nee-challenges. Ungamxhobisa uthini umntu omtsha umamele ngeli xesha ufuna ungena kwi-acting naye?
Hayi, ndingathi kumntu omtsha, as much as nezinto ezininzi zotsho kwabantu abatsha, it's because akukho lula, akukho lula, khange kube kulula kwasekuqaleni. Ungena kwi-acting ucinga fanisi uba yonke into ilula, uqomba uzofike nje ungene kwi-acting. I-acting yintoni enzima, yintoni enzima ekuacting, like hayibo, yintoni enzima ekuacting. But xa ufika phayana ufika udibane ne-challenges ezininzi, ubone uba no akho nto ilula, and usowuphumile ke ngoku mhlawumbi uba ubufunda ubufundela for i-acting, uthi sowuphumile ufike ungakwazi ufumana msebenzi, ungakwazi like uvese ungakwazi ufumana msebenzi because khona i-auditions, uhambe i-auditions zibe ninzi, ufike phayana abantu baninzi nabo baya-auditiona, ba-auditiona for i-character eyi-one leyo uyi-auditioneleyo, and then uyakwazi urejectwa, and njengorejectwa njena ayithi loo nto give up because nibanintsi ni-audition i-character eyi-one, so ungazigive up because of ama-auditions akho kahambanga kakuhle okokuqala. Keep on going kwi-auditions, audishine oko, and then uzothi uyifumane le nto uyifunayo. And ungalindeli abantu mabakuqhwabele if sowufikile kule ndawo ufika kuyo ne sowuphumelele. Ungalindeli abantu mabakuqhwabele, ziqhwabele ngokwakho, zimotiveyithe ngokwakho. The moment uzimotiveyitha ngokwakho kukhona uzokwazi ukuphumelela, because xa ulinde abantu mabakumotiveyithe ngokwabo awuzukwazi. Ngemini abangakwazanga ukumotiveyitha ngayo, ngemini abangakwazanga ukuqhwabela ngayo, ithetha ukuthini loo nto? Ithetha ukuthi i-future yakho uyayiyeka apho, ithetha ukuthi i-career yakho uzoyikhatha off apho, awuzukwazi uyikhatha off apho. So uziqhwabele, zimotiveyithe every day, uzixelele uba uyaya kwindawo ofuna ukuya kuyo.
Wow, powerful. Siyabulela kakhulu. Uredi ke ngoku sukunika ithuba ukhe ekuthele nokokuba yintoni na nje ii-seconds ezimbalwa.
Okay. Inkubulile makhe ndicinga i-character nje ndinoyi-actor. Okay, ikhona ezokwenza kwenza le performance ndandiyenze first day ndifika esikolweni kuthiwa maziperforme for basazane esikolweni. So I did this le scene kaNoma Rashiya kwi-Igazi, ndiyakhumbula i-series eyidlala ku-161 kudala.
Okay.
Lunkita, I saw the dogs of the medicine today, Evie. Wenza i-communication, Zimkhitha. Zimkhitha, bazokuthumela pha uba uhambe uyofunda i-medicine, wena ukhula nezifundo zakho i-communication. Ufuna utekeka, Zimkhitha. Ufuna utekeka, Zimkhitha. Yinto ba ufuna uthetha, Zimkhitha, mna ndibhatala izinduntulu zemali uba uhambe uyofunda i-medicine, kanti wena wenza i-communication, Zimkhitha. Yho! Bazothina abantu ngamapilisi, bazothina abantu ngamahlaleni, Zimkhitha. Bazothina, yho, waza wandibulala, Zimkhitha. Yho!
uzimkita ukhetha i-communications obethuna abazali ke banjalo ngalo lonke ixesha masikhulule man amkele abantu bakufumana njani on socials xa befuna ukulandela
ndikhona kuFacebook as uAmkele Phakade, and then ndikhona kuInstagram ndinguAmkele Boy, and then ungalifumana nakuTikTok as Amkele Boy. NakuYouTube uzolibona ke kuYouTube, ungandisetsha, nilandele guys, nilayikhe, nifollowe, nishere i-link yam kuYouTube, ubukele Yesterday's Forever. Ndingayishiya nenamba yam.
Yeah. Fine.
Inamba yam yakwaWhatsApp it's 072 201 612.
All right. Nkosi kakhulu ke amkele sivuka FM sikunqwenelela ke impumelelo kwimizamo yakho.
Oh, enkosi, ndiyabulela ngethuba.
All right. Phulaphula masibaleke ngokukhawulezileyo siyapha ke kuzo iindaba zentsimbi yesihlanu kolu hlobo.